This is London calling in the African service of the BBC. Here is the BBC World News in Somali. Halkani waa London oo idin kala hadlaysa laba muujidood oo gaaban 12 iyo 13.